Alléluia. Na no pain so obo ade ada roma. Wa hwe ye so ye da so won kwam. Eye ni tumi ne ne basa e mu oduro. Ona na aye. Enu nti e na no pain e nuanom. Mumie na urade ase. Oye na na do ye ohoda. Mumie mompa ye. Wo a wo ye aye ye ura. Wo a wo ye otumfo. Wo a wo ye da sebre. Onyame nwanwani. And then so, yeah, that's so. What we need more, ne ya drum. What he ne efata wo. And I see any aye ye. One kwane wasi edi ma wo. And then say yeah that wasi. O krong krong o krong krong aye ye ra. One kwane ati me ye. I said I'm counting da. And I no pay wo fata. And nti na uma. What she aswa? E wo yasi afeneni na. Ye da so etim kwam wo pa wie peye asedan kan aye wie nyame we na me bompa ye e wo wu Yesu Kristo wudin asumdue hene wo pa wie peye omoja nti ehie aguye so a eye wo na waye aseda nidi enu onyam enka wudin Yesu Kristo adom no nti amen. And the animal Yesu Kristo din. And then so, what the young quanche. Now what the young quanche say ya. Now I may assem. Assemwa, a ye do him. Assemwa, minu mienu, ye hear. Ye hear yammy assem. See a betting yammy assem. Am I a cra? I may, a won yammy assem. And into an anope. Yan semre. And son assem no bebano. Michia. Prophet, can I wait here for? Oh, yes, Christo dim. Sat down a damn to me when see her. Some of it, see, Yamia Coa. When young copon, when Yamo come as well, Edisa dear mamma. Nidim. Amen. And I no pay. On one, I was him. Now, as some no. My two deans said. Onyankopon enyansa God's wisdom enu nti ye nsemre ye kenkan ewo mebusem eti nkonom enchichemu edu enianom ne nti enyame asem we ampara nyansa mfiti ase ene awurade suru na okronkron ni no ohun nimdie ani hunu awurade nyansa emfiti ase ani awurade esuro wusura awurade a wonya bone wusura awurade a wo masa asuro no ebi wura wo mam na watete wo mo e wo nyame kwan so na se wonni ho a emofra no wo mo ebesuma awurade efiri sa wo di wo mafa entitie mu. And untina, a mebusam. Woe to me, no mere no for. Say Yansa, and fitting us here, and your radishu. And Tianano pay. I was here, Sura Radi. Nasia Sura Radi, dear. Yet a better Tiamma. Naya, your papa. Naya, strong young copon. Near Johnny, everybody. Hallelujah. And Yano, me at was so. Sam mebusam naibu. 89 entiche munso na mumientie nyansa eya ade atitiru enti nyanyansa fa emfa fa wad fa wadi enyina enya nyansa enhunumu wose fa wadi enyina enti e wose wadwene koso. Se uradie mami nyansa enti ni wakano yakubu nyom enguma eti ba kunchiche munu wasisi wobi hia nyansa wamuse uradie uradie mkwane wo nyansa uradie Yesu Kristo wano mkwana wa wadron wano mkwane wo nyansa enti so ye hia nyansa ono nko an ebetimi e dia ma me nu mi enu enu nti nyansa ya die titiri enti nya nyansa wose mi nu mi enu e wose ye nya nyansa nyansa ye nyame onkronkron a wotu mu wotimi mu na chede no emu ba kono no enu nti na no pay wo hia nyansa me so mi hia nyansa ye dia tu anamon e wo ate asefo asase so nyansa ye hia nyansa dane da e ya anamon tio na se nyame ke ho a obe mi ye nyansa hallelujah ye tu aso me busam na bio eti du nsia enchichemu du nsia said ye nyansanya ayesi sika fa nsa ani hunumu ayesi jete nyansa ayesi jete ani sika fa ani anum wanyame si yebo wanadie wawadie nyina One in a bomb, you knew me and you. And to see a year be beer. No one I was see a co. One in a wad. One in a I was see a busano. Nadane da. Was a minu me and you. And ma. Why ye a dear ni neura. And you think a nano pay. Why can't you let me know me and you? Say ye nyan yan san. Nan yan san fitting a see. And yes, a full radi. Oh, hine. A fatal. Why hine? Won't one hour drum, and unty and nano pay. Me here, Nyansa. When you had a fool, yes, to Christo dim, minimidio here. Now, when ya dear, I was say, minu me and you, ye busa. When ya me, where ya draw ye, when ya me, one uncle and a wadrum, and unty and nano pay. Same. What busa dear, any same, and unty and nano pay. I will see a busa, or bad ye, a child ye, or no quan, and our wadrum. I ye and Kennedy, ye dana say, and ye anomie to us so. Ye cock, ye kubum woman, a timian sap, and teach a moon dunson, mummy and tea. Nan yan sa a free throw, no dear. Nia a dekine, and ye say, a haunt. Watch there, and near maybe waha, Nyan say free so. Be a decano, a hunted, a ya trodo. Every set. One unquana one yans. Nanny penny nara, on unquana dema. And untin and anno pay, Yakubu woman. A trayen, a timmy and santi a moon don son. Was it the edicani? Nyan say free so, a hunted. Nay. Asumujie de toso no no e ya asumujie ma wo kra ene me kra na e wo ho a e ye ojuo nyanse frisro e ye ojuo na e wo aso mere se wo wo nyansan wo ewradi yesu kristo mu a wo wo aso mere a wo di tie nasem And unti and anno pay and was sweet. On the other foot, would ye womb, me dear womb, and was a dani da, ye busa. And yan son, James and woman, I be you. The atosun nine, I am a brohunu, and ya bapa, and mau wo, and neme. I am a brohunu, and ya bapa, and mau, and neme. And yanu mapopo niye mebi suwa ho. Se nyansa di edikano. E hunti. And yanu. E wasi e tiye husi ho. Se afori e tiasye. E ma. E radi Yesu Kristo. E nti ye hiya nyansa. Na nyansa e frisro no. E hunti. E yasumujie. Wanonkwa. E ni yasumujie hini. E yanu. I was see a busy young couple. Wo, and ye menina. akasa minu mienu ye bebusa ni aya aso mere ami enyankopon wo yo donyame enu nti e na anopai asam no abo wudie wom medie wom ye hia nyansa sada ne da ye bebusa ye nyankopon nyame won kronkron wo kan ye ho wo se da ye mra na nim da ye ninu ntu anamon ani ayonko fa no de ye hia biara wo de be maye hallelujah metonyum e ye urade aye aseda ye di mo nyame o aseda ye di mo nyame o aseda ye di mo nyame o Yedimo nyamio, yedimo nyamio, ayeyi, yedimo nyamio, ayeyi, yedimo nyamio, ayeyi, yedimo nyamio, yedimo nyamio. Yedimo nyamio ayeyi yedimo nyamio yedimo nyamio yedimo nyamio ampa onko na wadum wonko anye busa utumi yamaye onyami beli onokofu nyamme wo ya doye wura ya dawase ani anom ya kenkan adisem etinum enchiche mudumienu na ya di asem na ba wiye na abodi a ewo soro ani asase so ani asase ase ani eposo ani ade a ewo nyina Mete se wose enhyira ani nidi ani anmonyam ani tumi enka nea ote ahinwa no eso ne anwanwa agwama no ote ahinwa no so ani ogwama no dada ayeye enka ni tin Wanonko ana fata no wanonko ana oyɛ ayɛwie nyame enhyira nidi anmonyam naase entonton ɛyɛ ne dia ɛna no pɛ wonua dɔfo asɛm na bo wudie wom midie wom ɛyɛ aden sakra ɛnu nti ɛna no pɛ wo haw ne sɛn awɔse yɛ de ho to no so ne ebusa ne nyansɛm fitiasɛ ani nyamesuro yadana se sɛ wame anufusuo yadana se sɛ asam naba na asam no betenetene yɛ ɛno ntia na anɔpɛi ayɛyie ɛnka ne din ɔno na ayɛ yadana se sɛ nanso menu mienu yada so ti nkwam na wame asam na asam no I was there. Ye diso ni adwendwen ho na beboa wo e beboa me e wo ye cream ye dana se ejapa wonko a na otume ye ayeyie enka odin ena no payin so okronkron mo kronkron ayeyie wura wan fira wo bia ontume ma wo nchen wonu wa fira wo diifo ewrade shira no wanene yire nene ma na tie fu etie no dada obo ade e chaade ye wo mo koma so abisade ma wo na urade e wo mo mfa wase dani e ye wo na waye ya da wase se nenso wa me akonya na wa me asem enhyira nidi enmonyam ene fatawo yada wase ewo wasemu a odi amaye ewo wu Yesu Kristo udimu senenso wame ya me amen.